livela nkulunkulu liphilile linemandla. Jesu uyakhuluma lelinye ilanga kubafundzi bakhe uthi akukhanye ukukhanya kwenu phambi kwebantu babone imisebenzi yenu lemihle bese bathumisa nkulunkulu. Ungakhohlwa imisebenzi lemihle ngoba nkulunkulu uvula imilomo yebantu ngemisebenzi lemihle kuthi bamthumise. Bekungenteka abantu bangamthumisi ngoba bakubona kumbe ubusekile. Kungenteka bangamthumisi ngoba beva khala i-keyboard nihlabelela kamnanzi. Kepha uthi Jesu babona imisebenzi lemihle batamthumisa. Ungabakweleti bantu bankulunkulu labafuna kudumisa nkulunkulu. I-organ yabo yimisebenzi yakho lemihle. Busiseka nawe usabona loko lekumele ukwende lokuhle lokutawubangela bantu badumise nkulunkulu wakho. Vuka udle, lilanga lelihle nkulunkulu lasiphelona. Ngiyajabula kakhulu ukuthi sihlanganyele kule singwa sethu selisuku lamhla ngekufunza ku-Exodus sahluko 3:19-20. Ngiyati ukuthi Faro inkosi yaseGibhitha angeke anivumele ngaphandle kwekuthi avunyiswe sandla lesinemandla. Awukunetimo nebantu lekumele bavunyiswe sandla lesinemandla sankulunkulu. Verse 20 uthi ngiyakwelula sandla sami ngishaye eGibhithe ngetinhlupheko letinyenti lengiyawudenda kuyo. Emva kwaloko ke uyawubese uyanivumela kuthi nihambe. Emva kwaloko uNkulunkulu unaye emva kwaloko. Mangabe kukhona la kumele sigadze uNkulunkulu khona, kumele sigadze kuthi emva kwaloko kukhona lokutawuvela, lokutawukwenteka, lokutawubonakala. Mose uthunywa uNkulunkulu umthuma ku-assignment uyamtshela uthi ngiyadi. Akukho uNkulunkulu langakwadi, akukho langakuboni. Uthi ngiyadi uthi Faro lele nguthuma kuye ngeke avume. Kusho ukuthi uNkulunkulu uyakuthuma etintweni leti ngeke tivume. Uyakuthuma etimeni leti ngeke tivumelane nawe. Uyakuhlalisa emkhathisini webantu labangeke bavumelane nawe. Uyakubeka emkhathisini webantu labangeke bakhombise ukujabulela, labatawuphambana nawe. Uthi uNkulunkulu, Mose ngiyati Faro ngeke uthi mawuchamuka sukume ahleke akhulule bantu. Yini lele yabangela Faro inhliziyo ibe likhuni? Ngilokuthi bekazuza, bekabenefitha ngekuthi emaGibhithe amsebendele ngoba bekamsebendela mahala. Lokwenta timo tibe likhuni kube ngathi bantu ma ubathandazela wenda lokwa nalokwa, wendela kuthi balalele balandzele uNkulunkulu. Kepha babe lukhuni kuhamba ngetimiso taNkulunkulu. Ngilokuthi Sathane uyati kuthi uyazuza ngekubasebentisa babe tigcila takhe bakhicitela umbuso wakhe. So ngeke vele Sathane avume kuthi bantu bakhululeke. Yini leyasita Mose ngesikhathi inhlitiyo ya Faro iba lokhuni? Wasitwa Mose ukuthi ade kuthi i-assignment yakhe yinye kukhuluma. Kwamsita Mose kwade kuthi utawubona sandla lesinemandla sankulunkulu. Kungathi ngiyambona Mose uvuka nge-excitement lilanga ngelanga, akajabhiswa ukuthi tindo atikalungi tolo. Kepha uvuka unemdlandla nalamuhla uthi lamuhla kungenteka ngilelanga lekubona sandla lesinemandla sankulunkulu. Amen. Kwangathi nawe bewungete wadzinwa mangabe itolo emnyakeni lophelile kude lekulungile, nakulelanga lalamuhla, nakuleliviki, nakulenyanga yahamba ngemandla wade kuthi kwangathi lamhla, kwangathi kuleli thuba, kwangathi lithuba, kwangathi nakulomnyaka, kwangathi kule nyanga le ngiyeva tiki tesandla lesinemandla sankulunkulu sesitawucinzetela kuthi kube khona inkululeko, kube khona lushintsho. Kukhuluma la kushito unkulunkulu tethembiso take tinguyebo na amen nga Jesu Kristu. Ati kuvuse leto tethembiso tankulunkulu unemdlandla ungavuki ujabhile. Vuka ufresh unemdlandla wekuthi nalamuhla ndawukwenda lathi unkulunkulu angikwende ngoba kutawubonakalisa sandla sakhe. Mangabe kukuhlabelela kwende, mangabe kukunikela kwende, mangabe kukuthandaza kwende ngoba kutawunika lithuba lekuthi unkulunkulu abonakalise sandla sakhe lesinemandla. Amen.